Eko niko ibikoko byaragiye kandi nasanze abamenyesha makuru barakunda kubaza ico kibazo simwebwe gusa nabashinga amateka barambajije ico kibazo tibikoko yego byaragiye ni ibikoko araheze imyaka itari mike byari macimpanze 200 biragenda bijenda mu gihugu ca Kenya ariko hari yari ntumbero yo kubikingira kuko twasanga ari amacimpanze ariko yororegwa mu mihana mu kajaga n'ashaka hama harabaho umuntu akurikira cyane bizaba ibyo by'ibikoko by'ibidukikije araheza aragira kontra n'igihugu kugira ngo babigende babishire babijane muri Kenya ubu rero hariho parke birimwo muri Kenya iyo kontra muri ministere ntayo dufise kubera gisata cha tourisme ico gihe cari muri ministere ya environnement muri environnement rero nditura tora iyo kontra mugana ni kontra ibyizwa kubiriho twarayirondeje ubunye turindiriye kubazoyinda kugira turabe ikirimwo ama turabe rero nico twokora ariko ikiriho ico tubonamwo ngaha nuko kuri ico kibazo ari kibazo c'ibihugu ikibazo ngira ngo co kwigwa hagati y'ibihugu hagati y'u Burundi na Kenya ikibazo rero nibaza yuko kizohava tunasaba intererano ifashanyo ya ministere ya affaires étrangères kugira ngo barabe ico boduterera kugira ngo tubone nimba hari uturusho icabwirizwa kuza mu Burundi cyo Kenya yabwirizwa kuriha kubera izo chimpanze hariho Kenya bararonka ingenzi cyane nimba hari cyo baronka kuri kubera berekanye ibikoko byavuye mu Burundi nimba cyo babwirizwa gutanga no kubirondera muri iyo konta tutararonka bwa nimba hari cyo babwirizwa gutanga nibaza ko ibihugu bivuganye hariho kizoshoboka